Kua tau mai te anu mātao ki te mata o te whenua, ko te hunga e noho ana ki ngā tiriti, te papa. Nā ko nā nō ko hangāia nei e te mihana o tāma ki Makaurau, he whakaruru hau wāhine hōu. Ko ia te whakaruru hau wāhine kotahi o tāma ki whānui. Ko te whare Manaaki tōna ingoa. Hei tā Krystal-Lee Brown, ko tēnei whakaruru hau tā te mihana whakautu ki te karanga a te Premier a Jacinda Ardern kia āwhina tātou i te hunga kāinga kore i tēnei takurua.
Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Koinei te oronga nui o tēnei whare tiaki i ngā wahine e noho pōkai kahana.
And coming here just like boosts our confidence, makes us feel like we're wanted and like we're worth something, like we're somebody. When you're out there, no one cares.
Hei tā tētahi o ngā wahine kua toro mai ki tēnei ratonga, ka mate ētahi o te hunga kāinga kore i te ngau o te makariri.
We've lost a few people.
Over winter?
Over the cold year. Not enough blankets, not enough food. We need to get our people off the street before they all pass away.
Koinei, te whare Manaaki wāhine. Te kau o ngā moinga, he hirere, he pūrere horo i kākahu kai roto. Hei tā te kaiwhakahaere o te mihana o tāmaki, he nui ngā uawatanga ka pā ki ngā wāhine kāinga kore.
If you're menstruating what you do, there is also the prevalence of violence generally and then particularly on our streets as well. So all of these are issues that women face on a day-to-day basis if they're rough sleeping.
That's why half of them drink and take drugs to keep warm. Because there's not enough places open like this.
E rua wiki ki muri ka tūwhera tēnei whare, he wāhine katoa ngā kaimahi o konei. Hei tā te kaiwhakahaere, he maha ngā ratonga o roto hei tautoko i ngā wāhine.
The experience that we want to create is, you know, one that's empowering and enabling and linking them into our other services that we have at the mission. So we have the HOS team, which is our homeless service. We have the Kōra Centre, which is a medical service.
Ahakoa, he kaupapa mo te wānoa nei tēnei, arā ka tūwhera noa mo te wā o te hōtoke. E manako nui ana ngā kaiwhakahaere, kia whai pūtea tautoko rātou, kia toka tūmoana tēnei kaupapa. Krystal-Lee Brown, te Karere.